Niteka n'umunezero ndagusuhuje nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi no hakurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2023. Wowe dukurikira uri mu gihugu cy'u Burundi ntunyemerere umuhe mwaramutse neza nanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza. Ndetse yewe nawe dukurikira uri hakurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu cy'u Buganda, igihugu cya Tanzania, mwese mwese ndabahaye kaze. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cyangwa subscribe naba utarafyonda ko mukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hakurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke abapfungwa batatu barungitswe mu gasho k'igipolisi nyuma yo kuborezwa igufa n'igendereza. Abapfungwa batatu baborejwe igufa mu gasho k'igendereza ryo mu ntara ya Cibitoke ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ubu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara, bararembye kubwa bababonye. Uwurongoye igendereza mu Cibitoke wewe arahakana ibyo yagirizwa. Abo bapfungwa batatu barungitswe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke mu ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu kubw'amasoko mu gipolisi. Amasoko mu bapolisi ndetse no mu basivile bagendera ako gasho akabavuga kigendereza muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Avuga ko hari ibihano byo gukubita. Abo bantu barakubiswe cyane, baraborejwe igufa bikomeye, baciye barungikwa mu gasho k'igipolisi ari ndembe, uko akaba ariko byiganwa n'amasoko yacu. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi nuje kure. Nayo ingozi hari abantu umunani bo mu muryango umwe bapfunzwe bagirizwa ubwicanyi. Abantu umunani bo mu muryango umwe barahagaritswe bapfungiwe kuva kuri uwo wa mbere mu gasho k'Inyamirama b'ingozi ni mu buraruko bw'u Burundi. Yabikekwa kuba baragize uruhara mu iyicwa ry'umugabo ikiziga catowe ku munsi w'Imana hafi y'uruzitiro rwa Lycée Don Bosco. Ico kiziga nticamenyekanye. Kubw'amasoko mu by'intwaro ndetse no mu gipolisi muri komine Ngozi, abo bantu munani bafashwe baturuka ku mutumba Kinyana ni muri komine Ngozi, bagirizwa kugira uruhara mu rupfu rw'umugabo yishwe ku munsi wa gatandatu uheze ikiziga ciwe kikaba catowe hafi y'uruzitiro rwa Lycée Don Bosco ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Iyo nkuru itari nziza nayo nyene ni mukanyi ku buryo buramvuye ntuje kure. Nayo hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndi bugushikirize iyi nkuru ivuga ko izareka mu ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu cya Malawi hari impunzi zibiri z'Abarundi zabuzwe irengero. Abo babuzwe irengero ni umugabo w'imyaka ishika 60 azwi ku izina rya Desire Muhire, yahamagawe kuri telefone na mugenzi we. Abo babiri bose ntawe uzi irengero ryabo kuva mu mpera z'indwi irangiye. Zimwe mu mpunzi zibaza ko boba bari biteguriwe kunyuruzwa bikagenda nabi mu nyuma. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Icyo utegerezwa gusa nyine ni ukubandanya kumwe natwe. Ntangiye ano makuru ku buryo buramvuye n'unyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke abapfungwa batatu barungitswe mu gasho k'igipolisi nyuma yo kuborezwa igufa n'igendereza. Abapfungwa batatu baborejwe igufa mu gasho k'igendereza ryo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ubu bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara, bararembye kubwa babibonye. Uwurongoye igendereza mu Cibitoke arahakana ibyo yagirizwa. Abo bapfungwa batatu barungitswe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke mu ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu kubw'amasoko mu gipolisi. Amasoko mu bapolisi no mu basivile bagendera ako gasho avuga kigendereza muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Avuga ko hari ibihano byo gukubita. Abo bantu barakubiswe cyane, baraborejwe igufa bikomeye, baciye barungikwa mu gasho k'igipolisi ari ndembe, uko akaba ariko byiganwa n'amasoko ya SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Umurwi w'abagwanyi kubw'amasoko mu bijanye n'umutekano. Abo bantu bikekwa kuba bari mu mugwi w'abagwanyi no gukorana nawo. Bari bahagarikiwe mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuwa 17 munyonyo guheze, baca bajanwa nabi mu cibitoke mu modoka yigendereza, baboshwe kubwa babibonye. Inyuma y'amatohoza yerekanye igihushane, kandi nubwo batari bafise amagara meza, abarongoye igendereza mu cibitoke bafashe ingingo yo kubarungika mu gasho k'igipolisi, kuko akaba ariko bivugwa n'isoko ryiboneye n'amaso abo bantu batatu. Bari bafise ibikomere ku mubiri hafi wose, uko akaba ariko bagaragaza umubabaro umutima w'ikigongwe waburijwemo. Mu gasho k'Inyamirama bi mu ntara, abapfungwa baragerageje kwanga ko abo bantu bapfungwa kuko bari indembe, ariko bahavuye barushwa baratekereza ku bw'iterabwoba ry'umukuru w'igendereza, uko akaba ariko babibonye bemeza. Amahirwe kubw'amasoko mu by'umutekano, abo bantu bikekwa kuba ari abo mu mirwi y'abagwanyi gukorana nayo canke kwegeranya abayijamwo baricwa, ibiziga vyabo bigatabwa mu ishamba canke mu nzuzi, baratomboye. Uko akaba ariko bibonwa n'abegereye iyo dosiye. Ibihushane rero, uwurongoye igendereza mu cibitoke harahakana ibyo yagirizwa. Renova Nungicimpaye amenyesha ati abo bantu ntibigeze baborezwa igufa, kandi bahawe ubutungane hakurikijwe amategeko. Umushikirizamanza mu cibitoke wakabagira ati sinarinzi ico kibazo, ariko ngiye gukurikiranira hafi iyo dosiye. Nayo mbindi kandi nuko mu ntara ya Ngozi, abantu 8 bo mu muryango umwe bapfunzwe bagirizwa ubwicanyi. Abantu 8 bo mu muryango umwe barahagaritswe, bakaba bafungiwe kuva kuri ubu wa mbere mu gasho k'Inyamirama bi Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Bikekwa kuba baragize uruhara mu iyicwa ry'umugabo ikiziga catowe ku munsi w'Imana hafi y'uruzitiro rwa Risedo Bosco. Ico kiziga nticamenyekanye. Kubw'amasoko mu by'intwaro no mu gipolisi muri komine Ngozi, abo bantu 8 bafashwe baturuka ku mutumba Kinyana muri komine Ngozi, bagirizwa kugira uruhara mu rupfu rw'umugabo yishwe ku munsi wa gatandatu uheze, ikiziga ciwe kikaba catawe hafi y'uruzitiro rwa Risedo Bosco ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ayo makuru nyene akaba atomora ko uwo mugabo yoba ari umusuma yafatanywe itonga. Amasoko yacu aho nyene akaba avuga ko uwo mugabo atamenyekanye yoba yari afise imyaka iri hagati ya 35 na 40, yari afise ibikomere ku izosi no mu mutwe. Yatowe ari uko Imana yamuremye atagahuzu yambaye n'isutura yiwe yononeka, ibiboneka ko yakubiswe cyane. Kubw'amatohoza y'ibanze, hari amaborogo y'umuntu yari yumvikanye ku munsi wa gatandatu kumuhana wo kuri uwo muryango w'ikekwa. Ayo maborogo hakaba yarakurikiwe n'agacerere. Ababanyi bibajije ko yoba yari umusuma, bari bafashe bakaba bariko baramukubita. Ikiziga kizohambwa umwanya wari wo wose n'abajejwe intwaro mu gihe hoba umuntu aza kugisaba. Kubw'amasoko mu ntwaro, ikiziga ntigishobora kuzomara umwanya muremure mu buruhukiro. Intwaro muri komine yamenyesheje ko yiteguriye gutegura amaziko y'uwo mugabo. Nayo mu yandi makuru hari karavugwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi, nuko izareka mu ikambi ha indaro impunzi mu gihugu cya Malawi. Hari ko haravugwa ko impunzi zibiri z'Abarundi zabuzwe irengero. Abo babuzwe irengero ni umugabo w'imyaka ishika 60 azwi ku izina rya Desire Muhire. Yahamagawe kuri telefone na mugenzi we. Abo babiri bose nta uzirengero ryabo kuva mu mpera y'indwi irangiye. Zimwe mu mpunzi zibaza ko boba bari bateguriwe kunyuruzwa bikagenda nabi mu nyuma. Ku munsi wa gatandatu uheze mu ijoro, nk'uko byiganwa n'amasoko yacu, ari aho nyene mu ikambi ya Zareka, Desire Muhire yariwe muri zone ya Gatuza, aho yahamagarwa kuri telefone. Yarazi neza uwumuhamagaye kuko ntiyijijanije imitima mu gusohoka inzu aja kumuraba. Muhire yari yamaze kuryama, yaciye asohoka acajana nawe ubwo nyene. Uko akaba ariko ababanyi biwe bashinga intahe, bagatumura ko Muhire atigeze yerekana ikimenyetso na kimwe cy'uko ageramiwe. Bukeye bwaho ababanyi biwe baragiye ku mugenzi wa Muhire muri zone ya Brantire kugira ngo bamenye uko byifashe. Yaba Muhire cyangwa mugenzi wiwe nta n'umwe twabonye, twaciye twitura igipolisi. turazi neza ko uwo muyabaga haza amakuru menshi ku kijanye n'aho Muhire ari, kuko bose bava mu Bujumbura Ameri kandi barakunda gusohokana bagiye gufata karahuri. Bishoboka ko uwo muyabaga yakoreshejwe kugira ngo amuhende baje kwivuna akanyota bace bagirira nabi umubanyi wacu mwiza, uko akaba ariko bibonwa na bamwe mu mpunzi z'Abarundi. Uwo mugabo w'imyaka ishika 60 yari afise imigenderanire myiza n'ikibano, yari abanye neza n'abandi, yibana kandi yakunda kuvuga igifaransa, yadandaza inzoga. Yoba yarahoze hari umutegetsi muri OTB, byemezwa n'abamuzi neza mu ikambi ya Zareka muri Malawi. Ico igipolisi kivuga ko catanguye amatohoza muri iyo kambi, ububisha buguma bugwira muri iyi minsi. Igisaba kandi impunzi ziba muri iyo kambi yazareka kudoma urutoke kuri ico cose ziketse mu ntumbero yo guterera mu gucungera umutekano w'ikambi. Zareka womenya ko ihaye indaro abantu barenga 50,000, harimwo Abarundi barenga 11,000. Ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari naguteguriye ari karavugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi mwiza, ndetse yewe no kuroranirwa mu byo uriko urarangura